urumunyamahirwe wahisemwa gukurikirana Dreams TV nuko ibintu bishasha biba biri ngaha mbandika ntegura yandi makuru namaze kuyatora mwaka kanya turi kumwe na wa mukobwa ngo yubahutse Birimani Boys agira tuganirire byinshi twe tutari twibaza n'ibintu bishasha ari karakora ubundi nawe ndazi kukeneye amakuru menshi ayandi tugira tuguhe mu kanya kugiruze kuyabona afyo ndahanditse sabuna kugira ngo nituze kugucika nije Big Mike ngusikiriza aya makuru nta wundi uzobona aronka makuru mashasha nkanje ndagushimiye Je nagutembereye uyu munsi ngiriwe bakwe ndagusanga muhira ubundi nta no gutembera je sinzi kuri umwana wo muhira nyene ari yandero umugandi avyumva vyubaka mu ndirimbo navuze ati uyu mwana je nzo mushikira amenye ati afisi ndero ubundi sanswe ndakuzi kuri Jojo asha ndavye ndirimbo mbona ati Davis ubundi ibintu bihinduka ningoga gute haba habaye kamazina yawe nanga hotari kuracanga abantu
amazina yanje ni yandi nyene kiretse ko iryo Jojo benshi bari barinzi muri filme na kinye kera hari kera cugerero yo filme abantu menshi banyangi batanga ko ngita Jojo nari camusanga nari kunzuko ndari gumana injere gituma ntashotse ndaribandanya muri carrière y'umuziki tukaragiye gusanga abantu benshi ari baje ari benshi bari industry tuvuga ta sino gumanira izina tereka iryo ko barimenye muri filme kandi ntabandanje nkina filme nitwuko tibiroroshe cyane kuca nkwesha amazina yihanje yukuri Yeah, amazina yanje ko niyo nyene Divis.
Ubundi umaze guhindura izina ntabwo byacanze abantu kuko nanje ubwanje ndikandabaza nabajije Jojo birancanga. Abantu ntivyaciye bibacanga bica bisaba kurondera abandi bafanzi gushasha kubera wahinduye izina.
Oya ntivyo bacanga kubera ko izina no muntu biratandukanye kuko kandi umuntu afata icumu bariye icumu bwiye nica akorera ko nimba hakiyage bari banzi kujya ku izina Jojo sinahindutse. Ando kwa Jojo kija gihenu wakuno mwonsi. Rumba jo sincha ndafi ya afisha wama hasu kutenche kula kuhia. Aba anu ikinu babugie ni chuba kore lako. Kireze kusa ugumu nyuchuba hinda guza chani. Ando kwa izina navuye muri Jojo kwa bari banzi muri yo firme. Banda ya muri Divis kani na gyo zina gyo anji.
Igitanga jeni kimwe nukwa mazina yawe. Izina gyo wegeo muri Jojo gyari likaze. Ni gyo mumuziki gyara hindu chute uchudzu kaze uruundi mwono. Davis watanga jabanu beshi kuza. Urubahuka abantu batubahukwa nkuko beshi babivuze winjira muri Birimani Boy ubundi ninawe muziki wa mbere wahereye ko kuki ariyo ntumbero wahereye ko
reka manzi ndakubaze gato ushatse kuvuga iki abantu batubahuko
nshatse kuvuga uko we waje beshi baravuze ati uwo mwana ntagira indero ego nivyo waranditse izina mugabo baravuze ati uwo muntu ntagira indero ninde beshi baravuga ati twari tusanzwe tumuzi muri comedy mugabo ubundi aje abavuga ha amajambo abafana barababaye ba WJ na ba Kirikou
donc urabona oya nashatse usigurira ico kintu ko nahangaye abantu donc badaha ushatse kuvuga iki
ubu ico nashatse kuvuga kugira ego ico nashatse kuvuga sikindi nuko waciye yuza wuririra ni nkugufata kuduga kuri etage utarigera urira no kunzi sanswe wowe wahereye kuri bajya tuzi nta nukugerageza ngo uhere kuri bajya dusanzwe tutazi ngugerageze wumve ibyo ukora yuko bishoboka waduze rimwe na rimwe twese biradutangaza turavuga ubu ninde
antuka nuko byateguwe sino cavuga ngo ngo hariho ibintu binini nakoresheje ariko umuntu nkuko yavuze abafanzi babitanguye gutandukanye ndemeranye neze ko babitahuye gutandukanye kuko kandi nta muntu ashobora gutahura ikintu kimwe twese gutahura ikintu kimwe nubwo ukora ikintu ciza tuzokikritika tukivuga ati wagikoze kubera naka cyangwa tukunca ndaravuga ati yakoze kubera ne igiciza rero kuba bagifasha gutandukanye niko vyari bikwiye ahubwo bibona ubu nanje ninje mu muziki ati gute kenshi igituma abafans batahura ibintu ko bitari nuko babitumye n'abajournaliste mwebwe nyene kuko mubatahuza bitari ivyo kuko mwebwe mushaka gufata bijyanye twaririmbye ntimushaka kumenya icyabivuye ko icatumye tuvuga kujya
oya kimwe jewe ndikandabibona umenga mwarigeze kubonana mbona kumenga wari winjiyemo kuko uravuga DJ ivyo yagukoreye ukongera ukavuga nivyo Kirikou yagukoreye nyene bitandukanye kandi ukanabivuga ushimitse gose ukamenga mwarigeze kubonana kimwe nashaka kumenya mwari mwahuye ubundi wavuga ati jewe nkuko mvuye ku izina rya Jojo ndipfuza kumenyekana nk'uyundi muntu ubundi wabikoze wipfuza ikibasi kugira dusobanuke
kubikora nta kintu navuze ngo nabikoze nifuza cyo kugira ngo mvuge ati abajya ba dabujenda babwiri ikindi kintu kirenze ariko nuko nashaka gutanga message nuko batanze message urumva ahubwo ikintu gihari je mbona nuko ahubwo donc commentaire muzindo na commentaire muri kuri rya ndirimbo yabo ni nayo commentaire kuri rya ndirimbo yacu twe rya ndirimbo basi bafite nka commentaire muzindi handi ho niba have bibaza ngo hari ikintu kirekire ngo twayazana ba WJ cyangwa inzigo cyangwa ibiki twabikoranye ya
ariko indoto y'umuntu iserukira mu kuvuga hari hakajambo wavuze ati mudutegera ku mafaranga ivyo twe ntibidukanga basi bijya vyo vyibaza nk'umuntu w'umukobwa baravuga ko abakobwa ugomba kumutega umutega amafaranga ubundi we wabivuze wi imisteri wayitoye ukoreye kuki yose bimeze gute
niko tuzi ko kensha abahungu kugira ngo ronke umukobwa umutegera ku mafaranga hari guno bawaya no wana yatiye donc waya kopesheje brito waya kopesheje dugira ngo pesha tinchorera cyangwa dogenda wa mgongo uri ufisa amafaranga ukagendera mu miduga watiye donc kugira ro urondero rya mukobwa kensha abahungu urondero rya mukobwa ufisanukura ubwo buryo nyene kandi uzi ko nawe utegereza gukoresha ubwo buryo ntugende kumubwiza ukuri ngo ukunda kuri usanga wakoresheje isisteme navuze
hari ijambo warengeje kati mwashaka mubireke twe ntimudukanga nubwo mutubona ngo turi beshi ako kajambo nubwo turi beshi vyandagaye biharuye
donc navuze nti kandi biri nivyo none nitura abakobwa nti twa turi benshi ku bahungu mu gitigiri kenshi bakunda kuvuga baravuga ko abakobwa rebo benshi mu Burundi kuruta abahungu rero kandi abahungu namwe mucamu mucamu bigirishimikizi donc yo muntu wa muri kumwe cunga turabona nubwo mpe batumuri benshi nta rukundo rugi hari mu yandi majambo ucufatira kuri bya bindi bihari bivugwa abakobwa ni benshi kutuvuga ati n'umpevye tumuri benshi tuzogira ku nanjye neza nubwo turi benshi rero dukeneye imigambi apana bwa bujambo muza kwigirisha ngo iki nibi ngo
zani migambi
nimuce muto none muri muri byo twitawe vraiment wo turubura kabisa sinakubesha
ha man ndabona waruvuye muri comedy ucusimbira muri music wasanze itandukaniro riri he
itandukaniro muri music no kugumiza umutwe munini vraiment
muri comedy na
comedy bayifuta nk'inyigisho ukurumva comedy skembona ko comedy ago bayitahura cyane kuruta music comedy baritahura cyane ko je nimba nakinye ngira uko nuko nuko nakinye nica umuntu nakinye ndamwiniruka umwana nakinye ngirane tugwana barabitahura kandi byo nakinye barabitahura ari kibanza nabayemwo civye abandi bakora barimwo ariko natwe muri music na music ni message ariko ari message utanga ariko hore message ubwo tujye message ni wawa ubwo ni byo ukora ligire nasanze vuba abantu bari muri music barakomeje ubwonko
ego tutagiye kure uwo bubandanya muri comedy kujya biri ko tutasubiye kukubona ugaragara cyanke warabihevye ugira ufata intumbero ya music vyonye
naravuze ko ibintu bya comedy nzosubira kubimenyesha mu nyuma gusa ubu narabanje nabibangira gatonya ariko sinabihevye
ariko imwe gato uza gusohora indirimbo twari tumaze imisi tubona utagaragara kwa mutima sinzi yuko byo byari byarahindutse sinzi yuko ari amasezerano mwari mufitiraniye ubundi byari bimeze gute
naramenyeshije ko muri iki mutima nta kibarizwayo bivanye n'ibyo tahurije ko
icyo mutahurije ko ni ikihe n'amafaranga makeyi wavuze ati je ubuko ngira mbe n'umuririmbyi ngira mvange n'ibindi ngiye kubaka izina ati nimwongeze agashahara baranka byari bimeze gute
kuva muri iki mutima sinarinzi ko noje kuririmba ukuntu bivuze umengo nari mfise idee kuca nja kuririmba umengo navuye muri iki mutima nja kuririmba iki mutima twavanye kera kandi murabona indirimbo hano yasohokeye ugiye kuraba umwanya yasohokeyemo n'igihe navire muri timu tima n'igihe kinini hacigiye kinini rero sinovuga ngo twavanye ngo kwera ibi ariko icyo nzi cyo nuko hari ibyo tutahurije ko biba ko tutaba tukiri kumwe
ubundi Didi Muzi TV tuba turi hafi kugira ngo tumenye ibyo abantu baba biyumvira niwo mwanya tuba dufise ukwiye tugira amakuru abandi baba badafise twarumvise neza yuko ijya ndirimba abantu benshi bavuze ngo nababigupangiye bashaka yuko nyene ngo hitinga ngo ushobore kumenyekana ngo kandi biragaragara yuko n'indirimbo itagiye kuri YouTube yawe
abantu bampangiye ko ushobore kumenyekana abantu babivuze nabazo baduca babarondera abantu bandondeye nabo bantu kwa barifuza kumenyekana baduca babarondera nabo bamenyekare niko rero ndabishura numva ko urumva ari umuntu yo gupangira kumenyekana wewe sindavyibaza hanje
indirimbo ni yandi
indirimbo ni yanye ni ngeshe none niriko
bisigura ko bijyo byose ari we yabigutumye kugira ngo yironkera amavyo
oh yes uko donc toi no mukwikora ntwahagariye ku ma views je no kubikora nabikoze mvuga nti reka dutange comment muzindi ukurumva ni commentaire muzindi twe twishuye uko tuvyumva nuko twabikoze ntwaye tuzi ku indirimbo zogera higeze no munsi rero niyo mpamva atabintu birebire twapanitsemwe ngo tugira tugira uko nuko nuko ngo urumva ngo tugira ngo tumenyekane nimba abantu bamfashije kugira amenyekane nta vyonzi nivyo nakubwiye uko ugiye urumvirize uko abantu babivuga avusanga waturubuye cyangwa usanga inzenye twahamaze umunsi ngado ukurambaza ibibazo ni vyinshi
gato yinari nifuza kukubona amasomo yandi gato yijya ndirimo ndagomba nkubitire gato yama ndakwibariza akabazo gakwiriye
mbeko mutubonera mbeko mutisonera uwo abantumye mubwire wabuza uhohera mwazanye ya mbere ni ya kabiri ndihorera muri inka kumahonera ngiye kubashorera mwibaza ko kumahera ariho mudutegera ni
ashitse ku mafaranga ijwi riragiye ngo ntimuzoshobora kumutega ngo nubwo muzoba mumubona gute ubundi biza ko bimbeba akamashu ntacho ko
urandenge
reka ndakwibarize akabazo gatoyi ubundi kuvuhejeje yindirimbo urafise yindi ndirimbo uri kurandikana bugi ngo nubugira udushirire hanze
ndee naramenyeshaje ko imana ibikunze ibintu byose bikorwa n'imana bigenze neza ndashobora gusona indirimbo ya kabiri pito ya mbere
ya mbere kandi tuzi indirimbo ya mbere yabaye
oh yes you aren't
yande mu gihe
yazori gwanje urukura vyumva
ugira uvuge yuko indirimbo si wowe wayiteguye indirimbo si ya wabaye buboneke gusa
Nabaye bukure projet bari bampaye ndavyemera neza
n'amajambo yose barayagupanga
donc je nafashe projet y'umuntu ndayishitsa
none ko twumvise ko vuba ugiye kwishyugwa none bizoca bigenda gute project atari wowe wayizanye
yumvuze
twumvise ko ugiye kwishyugwa vuba
nishugwa nande
nabo muri Birimani boy baravuze yuko bagiye kukwishyura vuba ku ndirimbo ububahuka none ko bazokwishyura project atari yawe bizoca bigenda gute
ega ndakubwire projet navuze ko nafashije projet abandi ukuri umva bare bash donc je nafashije cyumvira rero bo niyo babagira bishure je sishura kuja kwishura abantu nabo nyine ubwabo nimba bazibazo nishura navyo nzi libishura nibakovye bishure nta kibazo gusa icyo nzi cyo sinzoje kwishura ikintu umvise neza iyo kiko kiraje
ariko mugana we nubwo uyigirisha usanzwe uzi yuko bagiye kukwishura vuba narumvise bivugwa hirya no hino yuko bagomba kukwishura kuko wabubahutse
je nta kibazo vuba n'ibishura n'akazi gusa ariko biza biryoshe nyere azari giye none kuza muri ko buraryoheka bazaba aya makuru
none kuje nabi muri uyu muziki ni indirimbo ya mbere abantu benshi baratangaye waramenyekanye ndezi ko hari hababaye bivanye nuko bari babakunda mugana ntibari bazi w'intumbero wari ufise sugwanko wari urimo indirimbo ya mbere yabaye kujya iya kabiri bimeze gute woba warinjiye muri studio kugira uduha kantu gato kugira duce turangiza ikiganiro
ubwa mbere na mbere nimba uvuze ko hari abantu bababaye kuri iyo ndirimbo nk'ikintu nk'ikibazo no baza abanuzi abafanzi aba Birimani bo canke abafanzi muri rusange barinzwe iyo ndirimbo yo remix canke yo ikibazo no babaza ni iki kandi ndashaka badoca bakinyishura muri comment shaka kwabaza mbega ko bavuze ko bababaye kuri indirimbo ya na koze ko bababaye shaka kwabaza nti iya mbere yoyo niye kabiri wo barababaye ko navyo nyine bibabaje eh nivyo ho barababaye nani iya mbere batusaba kwoga tubaje amafaranga atayo bigirira bo dukiro tumenagura bo gira ibiki nibiki none ho navyo nyine je numva ko bwanje vyari bibiri ako je kubwanje vyari bibabaje nshaka kumenya nabo ko byari bibababaje bere nimba byari bibababaje abazi ko nasoye indirimbo byari bakwiye kubaryohera bage nimba byari bibaza ko ibige na yari baryoheye nibaba bari kuri iyi rero nivyo nta kibazo
bakunzi ba Dreams TV muri kamera dukurikirana ndazi yuko mu mubonye mwari mu mukeneye twandikire muri commentaire uvuge icyiyumviro cyose wa horufise turi kumwe tumufise muri aka kanya kugira ngo aca twishura ico ndagusaba menyesha mugenza ko ibiganiro ari show inkuru igezweho nitwe tuba tuyifise niyo mpamvu tegereza kumubwira ati fyonda ahanditse sabone ubundi rero twagutemberereye wadufashe neza twanezerewe indirimbo igiye kuza nshasha iya mbere uravuga ati sindayizi jewe ndikankorera ku ndirimbo ya kabiri kandi niyo zoba ari ya mbere yiwanje babitahura
doko babitahure ko iyi ndirimbo navuze ni si wanje ndiri kwisho ni wanje wapi rero indirimbo ya kabiri agira isoke ni nayo yiwanje kuko ni nayo izoja kurisho ni wanje
ariko tutabinyegeje basi clip yarabayeho audio yarabayeho uburyo bwazananye hehe mu gihe itagiye no kuri YouTube yawe
no no sivyo navuze ndirimbo ni ya Barsi vyose niwe niwe yabikoze kugira indirimbo ishaka kugaragara najya amashosho kugaragara
ariko turavuga ati Jojo wubu izina ndakuyeho ubu nitwa Davis ngiye kwikorera ibikorwa byanje nta muntu azosubira kunyinjirira ngari karategura ama project yiye
ya donc ibintu byose ni magiriranire n'ibyose ni gufashanya nkuko uwombira ati tugadufashanya ikogwa niko nkuru uvuga ati ni indirimbo ya kabiri ni ku bushobozi bwa Mirimi Kazi Pionier Kam no rekara bimfasha mu gindirimbo zoshobora kugaragara
tukuraba nk'umukobwa yababonetse gose muri comedy abishoboye gose dusubiye kukubona muri music ubishoboye gose indoto yawe wifuza gushika hehe nk'umukobwa urengere nabandi bakobwa bo baratanguye muri music wabo warabonye bwa mbere
nifuza kugera kure bivanye no novuga ati nimara bimfashije ariko kandi sinkunze kuvuga ngo ngumva ngo nifutse ngo kugera hariya oya ahimana tegezwe kuzongera nihazi ninaho nzogera
muga hari cipfuzo cha busanzwe ufise uvuga ati je ndipfuza kubuye
cyo cipfuzo ncho ufise
ana gitoyi urumva uri kuko rutagira umugambi wiyo bizogwa ushaka sawa ushaka umugambi wawe wipfuza ko woshika he
cipfuzo cyo kuba ngo nzoba naka naco ngira
mugabo ibyawe uri kurakora urafise ahantu wipfuza ko bigera
je ndo ndabona ati aho kandi aho bizogera nawe sinzohatiriza ndashaka kuzifuza kuba nka rihana sivyo nka Kim Nage ba Bill Gates kuno bameze ariko imana ntibikunde ukora vyumva mugabe vyose ntawo vyanka ukora vyumva ariko n'ivyo sina proje aho ndubu nkeneye kuzoba simba nje handi rero aho handi nzohamenyeshwa naho nzoba ndi
hari ingabirano zagiye zirafurugwa muri wewe tuvuye muri comedy tukaja muri music na bugingo n'ubu nta muntu yabonye ivyo wakoze aravuga ati je no bero umukobwa manager
bariho ariko urumva mico gihe no camvuga nta naba hari kuko ntazo ndagaragaza
urumva nta muntu aravuga ati je ndemeye gukora ibikorwa byose wewe wicare wandika imisteri gusa
naba hari
arakantu kamwe nari nibagiye kukubaza ejo narabonye Fabiro vamusize kuri profile yawe ubundi bijya bintu navyo bishasha ni biki byabaye reka ndakibaze nkubu
abantu benshi ari ikintu mudatahura mu dufise trafise ngorane abantu benshi tuciye tuje rero nko muri carrière ya musique benshi barane abajonesi benshi barane telefoni bambaza uko ikoshite Fabiro kuri profile iki n'ubufatanye ubucuti nyabaki Fabiro n'umugenzi mugenzi kandi numugenzi kuva kera naraje muri music besha bitahoye kumengo iki numugenzi kandi rero igitume ikintu giye kuntangaza nuko bagiye kwibona ubujina kaye narayishirako niho ko je wibonye bikoko vyawe ndashirako kuko mba nabiko niho ko kenshi mbere n'umwanya munini kuri profile yanje haguma ko fizz naho tumbira ko dukundana fizz ko haguma ko nakunda gushaka kwikurufa nze ifoto yanje nashirako ni Kim Nage donc bara page ndabakunda nakunda gushaka ni Kim Nage ndashaka ko be face abantu je nkunda kenshi kuma profile yanjye kenshi ari gubabonako abantu
ariko ibyo twabonye nibyo twavuze twabonye Fabiro vari wariko bugingo
none Fabiro basumula pair
mufitiraniye ikintu gishasha cyangwa uri kura musega kugira mukorane nawe
none ko musega ariko mushira kuri profile
kugireza kwemerere abone ko sanzwe umwemera nawe akwemere
kandi Fabiro varanze kuva kera
arakuzimuga ntiyarazi kumwemera
oya none iyo Fabiro vuse ndamutinya ukora byumva numujama iyo mvuga ni nshaka ko dukorana nze feature no mu telefone yawe ngati love dukorana igikoko
basi kuba nk'umuntu yamenyekanye washatse kwerekana iki mu bisanzwe wuba wibaza ko abantu babifata gute
abantu mu kwego bifata ko mubibona ariko ikintu mwamukwiye gufata mwamukwiye gufata ko abantu twese turi simple sivyo apara kwa image y'ikintu kitahari ahubwo ihe image y'ikintu uzovuga ati kizoba kiri imbere apara gucuza kuvuga ngo ngo sinzi ni nivyo baba biyumvira nta vyonze ariko ico nico coco nuko jewe igikorwa ico umuntu ndagikunze kenshi nkunda kukumviriza ibikorwa vyiwiwe canke hari umujama tuyaga hagenda mushaka kuri profile nka kugisha kuri start
ejo ni twumva indirimbo mwakoranye nawe tuzovuga ati wa mukobwa yari yaramuseze kandi byarakunze
oya ivyo ravyo na Fabiro bazo bivuga ko je Fabiro sino musegera kuri profile none ko kikera nazimushira ko naho ngira ko nako ndamusaba profile nako ndamusaba nuze pito indirimbo kera nina mushira ko ifoto nkana iposta
ariko urazi ko atari jewe jenyene bitangaje
aho bitangaje bose
cyanke twitege igikwe kigiye kuba ubuvu
naho byoshoboka nta kibazo
ndazi ko bari kabaravyumva twumvise umuziki tubonye igikwe byose tuzobite
mana nta ndirimbo dufitaniye nimuze kubesha ntagi nta nakime gihari nubugenzi gusa nubugenzi kandi ni nkuko nanje sinovuga ngo ngo nubugenzi gusa nuko je nkunda ibikogwa by'abantu bakunda rap n'iz'abantu bakura rap nuko je uzosanga hari community manage n'uzo tugadako nzo ariko ndamusaba nawe nyine ko rap
se burya uri mushasha hari cyo ngira nibaze kubera numvise uvuze ati ndi kundira abantu baba rapper ubundi R&B wewe nturirimba ni rap nyene gusa
na general rap n'umuntu
Hama ndakwibarize basi tuvuye ngaho mu mujyango ego barakubona muri comedy bamaze kukubona bihindutse muri music abantu baci bagufata gute mu mibano
barazi ko kenshi ibintu vya comedy na music birabangabanganya ukuntu birakwegana arije bikwegana ariko kandi bikwegana ku muntu yabona kafise iyo mpano yavyo je rero muri famiye barabizi ko mfise nane mfise impano yo kuririmba ariko ntihari bazi ko mfise impano yo kuririmba rap Barebona ko nkunda kuririmba ikinda ndabikunda ariko ntiwari wazi ko kandi nzona bibamwe ko nzona bikora. Ndabona tigeza kumfata neza ko wabona ko ari ntambwa guneye. Ntuko baravishimiye.
Urumva mu mujyango ntacyo batangaje bavuze ati dusanzwe twari byariye icyamamare.
Ni ibyo sivyo vutse.
Ego nk'abasanzwe bari kabaradukurikirana muri aka kanya The Dreams TV twagize bakwe barakubona bagufise ngaha ni iki ushobora kubasaba mu gihugu uri kuvuga ati je byahindutse ige sindirimbo nari naratanguye je ngiye gutegura iyindi nshasha ngiye kubazanira kandi zobiri kuri YouTube yiwanje cubabwira iki kugira ngo bisobanuke byose mu byipfuzo byawe byeje uhazoza ufise mu mutwe muri aka kanya
nuko boje kuri channel yanje ya YouTube na Instagram ni Divi Smalls Facebook page ni Divi Smalls YouTube nuko nyene Instagram nuko nyene ni Divis Morales manshigikire kugira ngo sinze mbe muri babandi bita batabayirorera kandi umva birababaza kandi bari indege koko canje cambere ya
ariko muri music nimba muri comedy atacho wakuye urabona kejo hazoza hazoba heza gusumba muri comedy
bivuze muri comedy atacho ndakwenda kubari
twa tumaze kubona umaze guheba comedy twavuze ati Yee ntiturasubira kukubona.
Nari sinabivuze. Nari nushira uyo okay kandi ngo gutoromaza iminsi ukora muri journalism wari waragiye hehe.
Nari guhiga mashasha amakuru mashasha nkaya yiwawe.
Ndi guhiga ibikino bishasha.
Wewe wari usanzwe ukinira muri groupe nko kwa mutima barabitegura nawe ukagenda kuvyo bateguye indirimbo barayiteguye bashira project ngaho urakora.
Uyu ndirimbo ni bayiteguye beshi bibajije ko Barsi arovuga ati navuze ngo nyandikira indirimbo. Donc Jina fashe ni nkuko uvuga ati ndafise projet ni nkuko uvuga ati ndafise idea ya firme imeze kunuko nshaka ko tuyikora turondera bakinyi abakene ntibakora kuri idea yawe cyangwa bakongera mutu n'ituntu tupembere mugara tukone tuba dukeneye kumenyekana nuko babazi kuri iyo ide zogenda urabe kenshi barandika uwanditse iyo firme none na jina natoye projet ndaraba ko noyishobora ndabona ko nobikora bien kwa vyifuze ndayikora
Indirimbo waririmvye ubushize yari indirimbo yerekana ko kaze gose ikwirikira twitegeka ari y'urukundo twitegeka ari iki
bari nibarinde bazobibona
manager nawe yo bakorondera ntakeniwe mwaka kanya kugira uvuga ati je byose ngira ndabikore
umanager barakene ariko narabivuzira mu no mukigana giherutse kuba mu manager arondira umuntu kugira ngo bakorane ni byo ariko kandi umarajira afite intumbero y'umuziki ni sawa ya kandi ndi intumbero y'ubundi buzima busanzwe
burya mu ndyo tuza urafise umuririmbyi woba wifuza ati je umuririmbyi wundipfuza ko twakorana indirimbo
bose
bo mu Burundi bose
nawanze gihugu oya cyane nifuze ko ana barapeye cyangwa umurapeze ya
uri ko kurikirana Dreams TV cyo ngire ndagusabe ni kimwe nimba uri umurapeye Gunaho wabuti yemera ngo ukabuzi yo kuri umurapeye ngo simba ngo mwibonanire n'ubu mukobwa ngarabakeneye ngarabatumye ko nta kindi ngashaka
oya genda kunda ndakunda cyane rap kandi ndifuza ko rap igira handi hantu frame ndavyifuza cyane ko rap niri kugwego mbona ko yari kwiye kujako ko rap nirimo message from nini kurusha aba baririmba romantic aba R&B Bade nabonye batanga message ariko message yibangu iri mu mwanya munini ni rap ko yo bashaka kuvuga amajambo menshi mu minota yabo miki
televiziyo iri kwikirikiranwa ku isi yose niki he cipfuzo cyawe cyanyuma womenyesha canke wosa
cipfuzo nuko banshikikira gikuru umuntu umushigikiye habanika n'indi migambi pembeni kuko iyo utamvye wirorera ntibikunda ariko iyo ubuntu umuntu aje akavuga ati nje gufata kuboko tu unyereke projet zawe nanga ndakoreke projet no ndagufise ko dukore imigambi terije imbere ntakabuze ibintu biragenda neza kandi birunguka
reka ndangize ikiganiro no kwibareje ati ubundi ba WJ na ba Kirikou mwari muziranye canke mwarigeze muvugana inyuma y'ijya ndirimba
Antuka ba nabivuze abantu bashe kuyikomanta ko cyangwa bashe kuyumviza bakagira ico bayivuze ko ni trésor trésor na biface biface nabandi
Didi Dreams TV wari kurakurikirana ikiganiro kirangiriye ngaha murabona ko dukora ibigezweho tubafitiye amakuru menshi wewe amaze kumenya ubwenge cyangwa wewe iyi TV maze guca imbere yawe n'ugufyo ndahanditse sabone cyangwa ukabimenyesha abandi bantu basanzwe batatuzi kuko twa makuru mashasha niyo twiyemeje JBig Mike mbandi kuri micro mbanzi uko nkuzanira bishasha